data do muri Kristo Yesu Kristo ndumana iza kumbijambo bw'Imana ndumana fasade ukankonga Imana hanyuma turandane kumbijambo byayo mwami wanjye Yesu Kristo ndagushimiye ndagutaziriye kugira neza kwawe Mana urakoze kubitangaza unkoreye kwangiriho ndi muzima rero ndagushimiye nzavuga ijambo ryawe mwami ndasenze ngo unshoboze uzagire bose bagiye kujyumva mu buryo bwose wigaragaze nk'Imana ijambo ryawe dukize uzobukoze ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza nsabye nizeye amen. Ikigwa mfise murakizi kivuga ngo imigwi 10 y'abanyabyaha. Natanguye ndabwira inkuru za Akani, ndabwira ukuntu yafatanywe icyaha cyo kwiba, bagiye ku rugamba acayiba ibyagizwe inyegu y'Uhoraho, akwegera igihugu cyose ihanganye cya Isirayeli, akwegera umuryango wiwe ari kwegera. Ndabana yakiyo kigwa nabwiye imigwi 4 niko ndabibutsa kugira ngo mbandanirize aho naringejeje. Umugwi wa mbere navubwiye ko ari abantu batitwararika, abonetse mu Cyongereza the careless. Umugwi wa kabiri navuze ko ari abahenzwe cyangwa abajimijwe, abitwa the deceived in English. Umugwi wa gatatu uko navuze ngo nabaharira wabishi, abonetse ngo the objector. Umugwi wa kane nawise ngo abatemera ko Imana ibaho, nabise ngo the agnostic, skeptic and the atheist. Uyu munsi naho ngomba nchembandanya guhera ku mugwi ugira gatanu, ariko hinge manso mu jambo ry'Imana twishimikiza mu Baroma igice cindwi ku murongo wa 18, numva ingene havuga cyangwa tuvyinjiremo neza. Abaroma igice cindwi umurongo wa 18 havuga ngo ndazi yuko muri jewe mukamemere kanje atakiza kimbamwo, kuko kugomba gukora icyiza kuba nanje ariko kugikora ntako. Ndasubiramwo ndazi yuko muri jewe mukamemere kanje atakiza kimbamwo, kuko kugomba gukora icyiza kubana nanje ariko gikora ntako. Bene data, twamaze gusenga kandi umuntu aribaza ati ni kuki imigwi y'abanyabyaha cyangwa ibyaha bivugwa mu bantu babatijwe kandi abantu bageze mu nzego zikomeye komeye. Bisaba ko umuntu yicisha bugufi kugira ngo bikunde abone ikimana tugomba ko ngo tuzotere dushikeyo, kuko niturashikayo. Reka mba mvuga iyi migwi n'ibyo bintu ushaka kuvyumva neza. Umugwi wa gatanu ndawita ngo abisigura canke abatanga isiguro canke abatanga ituma. Mu Cyongereza biroshye ni jambo rimwe ngo the excuser. Ndasubiramwo the excuser. Abo buri mwanya bafise insiguro batanga kugira ngo amakosa abaveko. Ntibemera ikosa canke icyaha cyabo. Aba bafise ibituma byinshi bitwaza ngo ntibizere Kristo. Insiguro umuntu atanga mu gishingo cyo kwihana ni amajambo ashigikiye ukunanirwa gukora ibyo tuzi twategerezwa gukora. Iyo umuntu ananiwe no gukora ibyo yateza gukora n'abandi bazi yateza gukora, ndabakora nk'umuntu acerewe, urumva icyo gihe aratanga insiguro kandi benshi bakabeshya. Hajya namuntu atutanga insiguro kire kibazo musabye akavuga ati ni mumba akavuga ati sorry, byo byumvikana. Atanga insiguro usabwe nta gituma zitanga sari kigongwe gusa ubike n'iryo banga akanda akababwiye. Iyo atanga insiguro usabwe insiguro gombo zihoze uvuge sorry, kuko harimo tentative yo kubeshya. There is nothing new in excuses. Mumbabarire ko ndagasubiremwo. There is nothing new in excuses. Nta gishasha kirimwo mu gutanga ibituma. Ibintu byahereye muri Edeni bicabira birabandanya gushika n'ubu. Tubisome mu itanguriro igice cya gatatu ku murongo w'icumi na cumi na kabiri na cumi na gatatu itanguriro igice cya gatatu umurongo w'icumi na cumi na kabiri na cumi na gatatu ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Cumi na kabiri uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndajya. Cumi na gatatu Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati cyakoze icyo ni iki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Nimumve namva insiguro. Umuntu arabajijwe ajya atanga insiguro kandi zitumvikana, urumva kugira ngo Imana uyemeze yemeze usiguro itanze. Uko niko umuntu atanga insiguro kenshi zidafata, niko umunyeshuri atanga inshuro kumwigisha kenshi zidafata. Rero iyo ufata mu ikosa ugomba amahoro, vuga ngo I am sorry, mbabarira, pardon, ndihanye sinzobisubira. Ahurahejeje abakwagenda byagenze nibo babigombye ngo bivuge bumbe ko bimirika, ariko kuko ibyo twigisha ari kwihana, umuntu niyihane. Narigisha ingana abantu biyihana aya majambo yamanje amwe bakundwa kandi amanda yigisha bo turi kumwe, icyo gituma namwe ntoyabahisha aya majambo andimwo. Sa majambo ntoraguye ubunyene nkuko nabwiye mu byigwa byaheze, ndumva ngo bakugira revision y'ibyigwa nigeze kwigisha kuva ngihamagagwa kuva kera kwimana ya nteiteka. Nagiye ndandika ndandika ndandika, rero fise byinshi byanditse ntacyo bitwaye, gusa mu butumwa umuntu yavuze nta cyaha kirimwo. Rikanje ku mugwi ugira gatandatu n'abantu batarumva ijambo ry'Imana mwokwibaza ngo ntabakiriho, mu cyongereza tubita ngo the ignorant, aba ntibarumva ijambo ry'Imana canke ngo basome ikintu na kimwe kijanye n'iby'Imana na cyane cyane Yesu Kristo n'agakiza. Hari igitigiri cy'abantu kuruta uko tubyiyumvira, mbere no muri Afrika ntihabuze uduce abantu batarumva ijambo ry'Imana, tribes of Africa, mu bihugu bifise amoko menshi naho bishoboka ko hariyo abatarumva ubutumwa. Kuko mwibuke mu bimenyetso dufise y'ukuza kwa Yesu, ikimenyetso kizoherukira byose nuko ubutumwa buzovugwa ku isi yose. Natwe turi ikimenyetso kima muri ibyo, kuko twavuye muri Afrika dutwaye ubutumwa naho bamwe batavyemera bibaza ngo batwawe n'amafaranga. Kuva ubutumwa butanguye hari uko bwagiye, n'ababutwaye bwa mbere ntibagiye babutwaye, bagiye bahunze babuvugiramwo. Iki ni ikimenyetso kimwe kivuga ngo tube maso, ntituze umunsi n'isaha. Maze iminsi ndiko ndigisha abantu, sinzi uko nababwiye, ndabwira igituma Yesu ataraza. Yesu aba yaraje arinda umuntu yo kwihana, nimba atari jewe yoba ari wewe. Ariko naba bagaragara ko bo batarabwumva, urumva baramutebeje, ahandi ho nibakwira igitenge cyakwira azubaje. Ntuzomenya ngo bakobeshi abashakashatsi n'abateolojia baravuga ngo barabwumvise amoko yose, bibiliya zarasiguwe, urabona na za WhatsApp zajemwo, by'ukuri turabona ko ubutumwa bugeze kure. Ariko aho hafi nyine naho iwacu mu bihugu twegeranye mu moko atari mu butumwa, na bamwe bakiba mu ikungu, ntabuzi zotwara iminsi ingahe, ntabuzi na meza ngahe, ntabuzi n'imyaka ingahe, ariko biragaragara ko ari kumera at the age, ntawuzi ingene bizogenda. Icyo dukora tube maso. Akazi kanjye nk'umuvuga butumwa ndiko ndabiyibutsa ngo mubirabe, umuntu yisuzume. Hari imigwi by'ukuri mbanze gati imigwi ntimuyirimwo, ariko hari indi muntu yokwikatiye umugwi kumengana ubamwo. Umuntu we yirabira umugwi arimwo n'uwatarimwo, kuko turakarishanya tukigishanya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Nari maze kuvuga umugwi gatandatu, reka mvuge uwindwi kandi ndawuhereze ko nzome sigaje iyindi itatu canke ko mwanya ufise reka mvuge nibiri. Umugwi w'indwi uvuga ngo wenye wasi wasi n'abantu abicura, mu cyongereza tubita ngo the anxious, ndasubiramwo wenye wasi wasi abicura the anxious aba barazi cyacabo kandi baracemera ariko ntibarakizwa kuko batarihana muri uyu mugwi bamwe baremera kwihana abandi ntibemera kwihana hariho nabatazi ingene bo kwihana urumva ntibyoroshye nk'utungwa vuga n'ubu umuntu ushaka kuvuga ubutumwa ntirekana ingene bihana umuntu yo kwinjira mu rusengero akamara umwaka bavuga ubutumwa batavuga kwihana ko bazi ngo bose barabwumvise cyo gituma jewe umpamagaro wanje no kuvuga ubutumwa mvuga Yesu nkavuga kwihana ibindi byose nobereka naho no vatindi topic mpora munyumva kwihana cyangwa Yesu sino vyibagira wo ni jewe umuntu wese afiswe hamagawe kusanga abantu bivugira imigisha bivugira ibindi bitandukanye ariko ibyo umuntu yavuga byose yohabwa akavuga icyo kwihana nugaruka kwa Yesu si byo gukinisha nawe twavuga iminsi yose nta kosa ririmwo Imana ibahezagire hajye niko ndi gwasoma ibice kuko numva bisobanutse neza kandi byumvikana ndikasome rero umugwi w'umunani nzobe nsigaje ibice imigwi ibiri gusa reka no umunani ndawusome umunani batwenga mwume uvuga ngo wariyo changanyikiwa umugwi w'umunani ni watu wariyo changanyikiwa mu kirundi sinzi ko cyumvika bango abo iby'Imana byadwanze hari abantu iby'Imana byadwanze nabo n'abanyabyaha mu cyongereza tubita ngo the confused ndabisubira ngo byumvikane umugwi w'umunani ni watu wariyo changanyikiwa hanyuma unabi by'Imana byadwanze barabyinjiyemwo birabatwanga ndacavuga umutwe sindasigura the confused aba nabo baremera ibyaha byabo kandi baramaze kumva ijambo ry'Imana bafise ubwoba bwinshi no gukekeranya kwinshi kenshi baganzwa n'ibyumviro byabo mbere bakibaza ko bakoze icyaha kidaharigwa uyu rero umukura mu byumviro byiwe ukamutwara mu byanditswe byera uko niko bafasha abari muri uyu mugwi kuko utari muri uyu mugwi njye kugira ingene umfasha uri muri uyu mugwi muhuye uyu umukura mu byumviro byiwe ukamutwara mu byanditswe byera amina bakundwa icyo ndiko ndakora hano nukwatera intege ngo umuntu asakambure arabe umugwi ashobora kuba arimwo atawurimwo naho asengere ababona bari muri iyi migwi kuko abanyabyaha ni benshi satani akoresha amayeri kandi kitangaje naho yokoresha umutego yigize gukoresha kera abantu bagwamwo nimba mumaze kubona ingene imbeba zifatwa n'imitego je birantangaza ukuntu imbeba igwa mu mutego ibona n'indi yaguyemwo imbeba igwa mu mutego bazwe imbeba bazitega bafata akagamo bagashaka nk'ibigori cyanke yakadagara cyakandi kantu bagombye hamikazi gapfa haha nyine imbeba ifatiwe n'izindi zabonye ko indi yaguye nico kintu kimbabaza ugasanga icyaha cyafashe umuntu nico tuguyemwo icya Adam na Eva tukakigwamwo icya Samusoni tukakigwamwo icya Kani tukakigwamwo n'icy'abandi tubona tukabigwamwo cyo gituma tugomba gusenga cyane ngo Imana dufashe Imana iturokore Imana itugire ubuntu nifuza kubanda na ka karirimbo nyene natangurana nkuko nama nabigenza kugira ngo nyene by'ukuri nchesenge Imana ariko kano karirimbo ndagakunda kavuga ko amaraso ya Yesu ari kijito cha utakaso niriba cy'amaraso ya Yesu niba twogamwo tugaharigwa ibyaha ndumva kuvuga ubutumwa kubwira ababuzi n'abatarabumenya reka cyo ka karirimbo amachesenge Imana nzwamegege sigaje bibiri kugetere imizo ndakishikize imagine ngo twebwe twese mama ni shimwe mama ni hatishibaho
ni mwa mwa iyo nimipata utaka.
Uhoraho Mana yo mwijuru, ndaguhimbaje ndagushimiye kuri uyu munsi mwiza umpaye kuvuga ijambo ryawe no gushingira intahe. Ndavuze ngo utweze udutunganye, bandanye kunyeza untunganye, abumva ijambo ryawe mwami kuryumva gusa bibeze biratunganye. Ndasenze ngo dutabare nitwe mu bantu baba batanga isiguro, ariko aho kwihana twihane mu izina rya Yesu Kristo, ngo amaraso ya Yesu abone kutweza. Kandi mwami Yesu ntitwobesha ngo turabizi byose, yabuze icyo tutazi, ibyo tutazi udutabare uduhe kubimenya, ibiri mu ijambo ry'Imana tutazi uduhe kubitahura. Twasanze ko ari umugonyabyaha batarumva ijambo ry'Imana, natwe naho tumaze kumva ijambo ryawe mwami mu byanditse muri Bibiliya, ntiyabuze ibyo tutazi, ibyo tutazi ntawubizi neza ko tubikora neza, kandi tutabizi kubw'iryo umwete ukondera ijambo ryawe kugira ngo tube muri uwo mugwi. Mu izina rya Yesu Kristo udutabare, uturokore, wiheshe icyubahiro muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo udutabare, udutabare, kandi udutabare ntitube muri babandi bicura katika wenye wasiwasi, udutabare ntitube muri abo bantu. Mu izina rya Yesu tube abantu bizera, tube abagushima. Kandi ndakwinginze mwami wa muri twebwe ambaye naweza kuba amechanganyikiwa na neno la Mungu, Bwana utusaidie. Ninakataa kila aina ya kuchanganyikiwa mwami wanje Yesu, nitwe mubabaye mubadwanzwe n'ivyaha, mubadwanzwe mu vy'Imana bakabiriyo bava niyo baja batamenye icyo bakora. Mana udutabare. I refuse any kind of confusion in the name of Jesus Christ. I refuse any kind of confusion and I rebuke any kind of spirit of confusion. Mu izina rya Yesu udutabare, uturokore, wiheshe icyubahiro mu bugingo bwacu. Mana watonyishu yawe ude gukizwa rwose, ude kwera derere. Mu izina rya Yesu ude gukizwa rwose, ude kwera derere, ude kubandanya n'agakiza, ude kubandanya kukwizera no kukwizigira. Uduhe mu izina rya Yesu Kristo kuzurangiza kwate ngo kwizera amahoro. Yesu Kristo udushoboze. Icyo ni icyawe, mbabazi ni izawe. Ndasenze kuduhezagire muri ijambo ryawe uko bitekanije. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami mwiza nizeye. Amen.